twabwise Uburundi bwa Nyaburunga, bagwita Urwanda rwa Gasabo, baducokora ngo rwa Rwanda n'Urundi, nanje ndi muribuka ko capitale yari Usumbura. Kuva kera na rindi, Urwanda n'Uburundi, vyamye ari ibihugu bivandimwe n'inshuti, ariko hari igihe kimwe catera ikindi, mu ntumbero yo kwagura imbibe n'uturimbi. Nyuma yo kwikukira ntihigeze haba urwango, ahubwo hamye har'ihiganwa hagati yavyo. Uno musi ariko ngira mvuge gato ivyerekeye ihiganwa rijanye n'ivy'imico, umuziki w'ibi bihugu bibiri vyacu. Kuva kera umwe ni wo wari uyoboye uwundi, orkestra mabano ya Niki David Janjanova, umuziki bavuze abanyarwanda n'ibitora. Vyabaye ngombwa yuko Nikiza David 72 mu muji wa Kigali ahatanguza bende na Franco bise le follows, bigisha abanyarwanda umuziki nyawo. Niho haciye havuka n'iyindi migwi igerageza na gato basi kuvuza umuziki. Orkestra imara yabaye bugerageze iyaririmbye na none doro mwakurashize. Ubu niho baje kumenya pri de couverte refi chanjo yayitwaye muri 80 mu ndirimbi isigo ubwenge n'ubu tugica umugani.
Aye mami we sogokuru yari ntwari,
uwo mwaka nyene mu gihugu c'Uburundi habihiganwa gyiswe concours du moulin d'or, iyobowe n'igihangange Manu Dibango, agashimwe gatahi wacu na groupe Mabano. Gushika kuri Matata nyuma yaho kidumu ibari kumenya namba ivy'umuziki w'ubu, iyo batahabona mutama aho ntunga ngo abakorere isonge na studio analogique. Vyari magique gukorera ku mapiste mu gihe kuva kera twe twari dufise hitsi zaba evode, bahaga hamwe n'abandi bakoresha ubwo buhinga depuis les années 90 gushika mu myaka y'ibihumbi bibiri. Kigali ya samirano muziki w'i Burundi, ninde yumva inyarwanda hari kidumu na Matata fizo na Rodi kira dodora n'utujete mu mademiri kenzuko nuko general fizo mu ndirimbi ndoro arabaha korabo. Aho rero niho yabaye imboni mvano yo kurenga umupaka maze bagashika nino. Abarundi muri wa muco wo gukundana tubakiriza yo mu kwakira ivyabo, ariko bo biwabo batangura kuja inama z'ukuntu botuzimya bagateza imbere ababo. None raba n'ubu turaca batuma ko kuduteramisha nako kudukamisha, mu gihe abana badashikigwa iwabo birengagizwa mu kudashigikigwa. Barafashe umwanya munini wo kwiyubaka, mu kwiyunga, mu kwikunda nako kutugunga, mu kutatuvuza naho yoba hitikutse, bari yaranje iwabo ntikavuzwe na gato. Nyereka umurundi umwe yamenyekanye ku bwabo, nkwereka abanyarwanda 10 bamenyekanye ku bwacu. Izi mpande zomi iyo zigize korabo hamahungu kabo hakujya gusa ya Kanyaru. Iyo bakuranye indirimbo n'uwo ngaha ndi wibaza yuko ibigamije kumufasha ngo maze umurundi nawe yagukige hirya, ahubwo ibigamije kubafatisha karere kaha. Babagize barumariza batabizi, babaye bubakoreshe mu kubacira inzira, erega barabitije nk'abakomisiyoneri biyagurira imbibe no gufata karere. Ivyo vyatumye natwe ubwacu twibaza yuko ivyaba ari vyo binaryoshe kurusha, nta gihugu gitezwe imbere no kwinjiza gusa mu gihe nacho kidasohotse kugurisha. Kakageso kacu ko guha agaciro ivyo hanze tukabirutisha ivyacu niko kaduhanze, ku buryo n'abagwiza tunga bacu bafuma batanga amadaramu kuzana abanyamahanga. Mbega ivyo bakora bacu ntavyo bashoboye, ushima babishoboye baranabibasumba benshi. Icyo badusumve ni ubugunge n'amayeri, harageze ko natwe duhaguruka kweri. Erega twarinjiranywe ntitwabimenya, ni koko Uburundi bwamye ari nyabagendwa, ariko uwa nka kugwanira umwe kuwa nyina, icumu rya se baruhira kuri twarabona. Ikosa ni ryacu ryo kwemera ayo manyanga, mu gihe iwabo ibiteramo birangiza umwaka, bihaye kutabitumiramwo umunyamahanga mu ntumbero yo guteza imbere babo banyarwanda. Natwe ni kenshi tumaze kwerekana yuko ta munyamahanga byose bishoboka, bidusaba ko twungurana n'igwi ntamenwa, leta igahimiriza abaposi kwinvestisa ngaha. King of Mix, King.